Kua puta te whakatau I te kāwana o Hawaii, ka tārewa te tī mataranga o ngā mahi ki te hanga I te karu whakatata e tūmana ko tiana ka hanga aia ki Mauna Kea. Hei tā te ripoata a Hania Douglas arā tētahi ahorangi oreira e meana. Me matāra tonu te tū a ngā kānaka oreira kia tāwharau tonu I tō rātou Mauna Tapu.
Kua hiki ngā mahi hangahanga I runga o Mauna Kea mo te rua tau.
At the request of TMT project, the University of Hawaii asked for a two-year extension of the conservation district use permit construction deadlines. The Department of Land and Natural Resources has granted this extension.
Kua hiki hoki ngā whakaritenga arai ai tu ā, mō te huarere te take. He oi anō, heita kanaka Māori Kaliko Baker, me utonu ngā kaitiaki.
We still need to remain vigilant and focused on the main target, which is stopping the construction of the TMT.
I ākona a Baker ki ngā kōrero tuku iho o Hawaii, I ki ai te maunga nei he wāhi tapu.
Mauna Wakea has been kapu for us since the beginning of our time. It's a pu'u that Wakea, I think that'd be like your rangi nui, Wakea pulled out of the earth himself as his own child.
Mui ana te whenua I te kai tautoko, mai ngā pūtake ki ngā tōtara haimata tonu. Hei tā Baker, he mea nui te mōhio e tautoko ana te ao I a rātau.
It's nice when all the big stars come out and they're just like, oh, we're in support too. For those people who need that push to really say, oh, I support Mauna Kea too. So like Jason Momoa was up there today. Who else? Damian Marley on Sunday. They had a little reggae concert up there on Sunday. It's amazing how much global support there is.
Me tana poho kereru I tana iwi e tohe nei mo te tampu o te whenua e ai ki ngā tikanga.
Protecting the mountain, that's one step, that's one thing that we're doing. But I think one of the sort of side victories that's coming out of this is that our lāhui is engaging in being kanaka.
Ko te 26 o Mahuru 2021, tērā kua tohia kia tīmata ngā mahi hangahanga a TMT Project. Hania Douglas, te Karere.